Io ero le titazze le ho matogo ya ahi ucusanga hageze umugambi ica yihutira kwimura abantu kandi ugasanga ngaho hafi yari kwarungira iditongo rimeze neza mu matongo yayo ugasanga yimuye abantu benshi kandi yari kubareka bagakorera ngaho mu vyiza mu isanze leta yo kwimura abantu mugiye muri ico gihe idashobora kuronka itongo ryayo tugaca usanga no mu makomine cyangwa ama province usanga batwara amakomine umubaje ati none nzashaka kubakira ishuri nshaka kubakira ishirahamwe ugasanga mustantera hari amatongo ari mu bitabo bamusigaranye mu gantazi neza hara tukavuga uko bikenewe mu Burundi bwose yuko tugira tumenye amatongo ahari nico yokora kugira ngo tuzoje gukora ivyo vya expropriation zo kwimura abantu ari uko leta yabuze amatongo yayo bishitse rero naho nyene leta ikimura abantu birashika kubera haraho ibimuri huti huti itabiteguye ugasanga ntiyabiteguye mu bizokorwa mu mwaka itabiteguye mu bizokorwa muri uwo mwaka ntibitegurira n'amafaranga ugaca usanga abantu baronse umuzibukiro haheze umwaka umwe ibiri itatu tugasaba ko muri iki gihe rero leta guhera ku ikomine ukaduga ku ntara no mu bushikiranganji ubwo aribwo bwose ku mwaka bariko barategura amahera bazokoresha bategura n'amahera azokora mu gihe bashatse kwimura abantu nawe nico niyo migambi azo kwimurira abantu igategurwa ikemezwa bigaca bituma abantu tumenye iterambere riko rirakogwa kandi leta igakurikira neza yuko ayo matongo yimuriyemo abantu yakozwe icajeje gukora kandi ikongera ikarondera impapuro zayo kugira ngo abantu nibaze bayasubiremo leta ngo isubire kubaho umuzibukiro ubugira kabiri tubasha tubona ko iki kigwa cyari gikomeye cyane birashika hakaba ingingo zifatwa muri ibi byerekeye gutunganya amatongo aba ya leta cyangwa ay'aba prive ugasanga ndi ingingo zihuti huti nk'ubu bashatse gushyira igisagara aho kitaja leta igaca kubimenya itevye ugasanga iriko ihomba amahera menshi cyane mu guha umuzibukira abo bantu kandi ayo mahera yari gukorera iterambere tukaba rero ko kuri ibi bya expropriation leta turayishimira ubwa mbere kubera iheruka guhindura itegeko rishinga amahera y'umuzibukiro iraje kuyihindura hari haheze imyaka ishika 14 yaheruka guhindurwa mu 2008 ku buryo amahera yahora atangwa atarajanye n'ibihe atarajanye n'agaciro k'ibintu tukayishimira tuvuga ati ibyo biciro byaroyeho yuko byokurikizwa vuba hanyuma kandi n'imyaka itanu iheze leta ikazokongera iyo ordonance ikayihindura ikajana n'ibihe kugira ngo leta itere imbere n'abenegihugu bakingigwe ntibasige inyuma n'iterambere nicyo gituma iki kigo cyari gikomeye cyane nicyo gituma leta iteza gutegura ibizokorwa mu gihugu igategura uburyo izobikora ikagira icyo bita planification ya bije n'ibizokorwa kugira habe iterambere kuko leta itabikoze uko ihomba amahera menshi mu manza isanga hariho imigambi yakozwe ntishike ku cyo yateza gukorwa cyangwa uzagira ikitanga umuzibukiro munini ku bintu bidakenewe cyangwa ugasanga bene amatongo bamaze imyaka 9-10 batazi yuko bazobimura cyangwa ntibabimure aho kuja ku kivi ugasanga igihugu kiriko kirahomba.